ndakubona kusala ngalisa mina Robeti
Sabalata
Ngombe dzangina munda, ngombe dzenyu tape.
Oh, dzilingana vushegwa.
Tangalose.
Tangalose.
Eh.
Vona mamutini.
Ah, istoka mbudzi boka.
Ah, mbudzi yapo kudanga ndomupa chidhongo chiyapo.
Eh. Soitati mbudzi.
Eh,
soitati mbudzi. Soitati mbudzi.
Eh,
Set up the pussy.